Nomvuselelo Mfenyana. Ndingowasetyeni. Ndineminyaka engamashumi amane anesine. Ndazibona ngo-2012. Ukuze ndizibone kwaqala kwenzeka le nto. Ndakhohlela. Ekukhohleleni kwafunyaniseka ukuba ndine-TB. TB leyo kwacaba seyi-TB eseyumoshile umzimba wam. So ke ngoku, acaba ke ngoku ayibonwa imalizo ke ngoku le nto ine-HIV. Bayanditesta bona rayithi. Kwacaba ke mandizincame nje kuthi kuthaThomas ML apha ugqirho lapha kutsolo. Wathi uDr Thomas andizukuthesta ngokwam. Ndizothatha inkxamleko mna ndihambe nonesi wam. Siye emalizompehle because mna ngendlela endikubona ngayo. Unayo into onayo. Akatsho uba yintoni. Ndabe ndiqoma ndibuncancazela ngoba sendiwiki. Ndiyinto nje mbana, bangafaka gentle magic azenza into kubi nje akho ndintle. And ke nje ubundibona ndingaka nje ndiyaqoma ndandiweyisha u-33 ngelo xesha. Ndafikela kumntu ongumfana oyi-male nurse ekuthiwa ngumzilimbolo waseqanda. Hayi ke wayetsho ke leni uba hayi xa unotester positive ungathini. Ndamxela into yoba uba notester positive ndingayamkela. Kodwa ke izawuxhomekeka ke loo nto leyo xa sele umbhalo ubhaliwe apha. Kodwa okwangoku ndingekaboni. Ndisathi noko noba positive, ndingapositive njani. Anamyeni musa namntu, yintoni ezondenza ndibe positive ngoba nithi iyanja iya ngoloo hlobo ngosile nto. Ajike ke ngokathi ayi make mandiphambi kuba ndikutheste. Uyayiphazama xa uthi iza ngolu hlobo. Acacise ukuba iza kanjani, achaze into indlela eza ngayo. Hayi ke anditheste. Heyi wathi banditheste, athi mandijonge phaa. Ndajonga ecaleni, ndajonga kuyo, ndajonga ecaleni, akujongeki ngokuba amehlo yalo yaluzela ngoku nevalo eli liyenyuka. Xa ndikrobo ndathi, ndithi, oh injalo ke ngoku xa inje. Wathi ke yena ke injalo. Yakhona laa nto. But ndathi kuba ndizixele into yoba uthe uThomas xa ezondithe xa indisapha wathi, ukuphila xa unoba nesinye isifo esilandelwa i-TB ukhona, uxhomekeke ekwamkeleni wena. Ndabe ndiqomba inoba kwamkelwa ntona yiswekire yintoni. Hayi ndothuka ndifuna uxoka, hayi ndothuka gqithi ke mna xa ndime HIV because ndobe ndiyinto wazezixela into yoba noko andikho phandle apha. Ndi-straight forward. Ndahamba ndagoduka. Xa ndifika apha edolophini, heyi ingathi abantu bayandibona. Itheni nangole nto xa ndijonge ecala kwam ingathi abantu bandijongeni. Ndaphinde ndazixela into yoba ha-a. Uthe uThomas ndizophila. Xa ndisixelela ngale nto. Eyona ngxaki yam ke apha edolophini into yoba ndiyaqoma ndizofikela kubani. Abazali basweleka. Ngubani umntu ozondamkela? Ozondamkela ngendlela eyiyo ekhaya. Eyi abantwana ndibathembanga because baseku-age lula. Because i-first born yam kulelethu. Second born meyoyaka-208. Hayi ndifike ekhaya ndiyime nje phambi kwezindlu ndingene endlini. Ndiwikhi nje andiyontokazi ihambayo ndiyayeketheka nje, ayeketheka nje, ayeketheka. Sisu kulusiziswa akho ndintle nje apha kum. Hayi ndihlala apha ekhaya. Kubekho umakoti ofikayo ukusebenza isali engowakwambhukuqu uneliso. Afika apha athi ndizokubuza uba unantoni. Ndithi ke mna ke mandikuve kakuhle. Uve kusithiwa ndinantoni wena. Athi ke yena ke hayi andivanga nto kuthiwa unayo. Into onayo ngenxa yento yoba sisi ungumntu odla ngondinceda ezingxakini endinazo ekhaya. Ndithi uzuze ngomso ke ndizawuxela into ndinayo. Aphume nje kanye ibe ngumzuzu ongaphinde abuye. Ubuya kwakhe ndithi yabona ke nontombi. Ndine-TB 1, ndinentsholongwane kagawulayo 2. Ndicela nje undenze ndizibone nje into yoba ayikho enye into akusukanga nto ndisendim. Hayi torha ndisapota umntana womntu sisi uzoba rayithi. Kodwa into endikucebisa yona, ezi pilisi lapha phambi kwakho uzisele ngale ndlela efanelekileyo. Ngoyilali yam la mfana, umfundo. Yabona ke isapoti nyhani ndayithola kakhulu kuye nalo mntu ongumakoti because lo makoti zangahambi ithetha ngam, zangahambi thini. Wandicebisa, wandenzisa yonke into kwamnandi. Ndasuka apho ndabona ayindomelele. Mandikhe ndiye phaa kulaa nkonzo ndithi ndikholelwa kuyo. Lavula ilizwi, ndathi endaweni yelizwi ke mna ke ndifuna undixelele into yoba ndicela nindamkele, ndinentsholongwane kagawulayo. And nomnye umntu ingathi makakhaye engekabiyole mondi kuyo. Ngoba niyandibona mna ndiyayeketheka, ayozitshekisha. Nyhani waba ndamkeleka ke cawini kwathiwa hayi akho ngxaki. Abanentsholongwane ndingabaxela nje uba kumandi uphila nentsholongwane. Wesi and wesi xa uzazi. Eyona nto ibuhlungu yinto uba uhlale ungazazi. So mabaxele babheke phambili. Bakwazi ubaxele into ba abantu ayibulali lento. Ukuze ube right wenza 1 no 2. Hamba o testa usaphila ungalindi udube nehlaba. Eh.